gadgets now, also the manner in which you work will change and improve. Because it means now you will spend most of your time schooling.
Umesi Shabalala lo, wesikolo iDamo Primary School esizakheni seCats. Sibonga kakhulu kumnyango ngalolu sizo osinike lona lama tablets. Azokwenza ukuthi umsebenzi wethu uhambe kalula futhi ungaphazamiseki nakancane. Ngoba akuzukuba khona isikhathi esizomosheka xhumaneni kwethu kanye nomnyango. Akuzukuba khona izimali ezimoshekayo ngokuthi uthisha noma eseyekile singakwazi ukumreporta ngesikhathi. Ngaleyo ndlela sithi umnyango siyabonga, sibonga uMEC wethu uKwazi Mshengu kanye nalo lonke ithimba befike nalo eLady Smith eMnambithi. Ngiyabonga.
Thank you for keeping our schools afloat in spite of all the difficult challenges that we continue to face. Since 2020, it has been difficult times working under the COVID-19 conditions. So we thank you, Principal, sincerely for the hard work that you do.